la baba, una lipantura mamá, rastrarse a su la lana, más curras, tash, las curras,
Proud Pantula, Nali Pantula, rastrarse a su la, Pantula lomqino kuthi 55 wasemkhilo ngisano grapper ngibala amagama ngathi izaga nezisho bathi inkaka lo sisi Pantula le superhero ngishaya 2 piece red and blue superman wazo lezi mpamba ngathi ngina 17 ngelika Dumi ithande kitchen PB manje ngo Felix ngathi ngizalwa itrompisi ubaba omkhulu Freddy Gwala spoke say juta to mwenqe if you snoop around dog angidlali fuck speaker ngineconzi mara ngijampisi ngisusa qala empini njenge golf la ka Knox ibhakwa life is kick legama lika Silifil angilithola ngezwipini angashintshi ngifana na Chonge pojela le whisky Sama Pantula enzana Baya chanta la bosisi When I was 9 isithombe sami Desplug emnyango isithi Le mbodla zingazi grand Mangifika ziba bokithi Ngeke ngibhure nani soft Zonidonsa ngamacici
Proud Pantula baba
Proud Pantula
Nali Pantula mama
Nali Pantula
Asidlali siyasula lana
Asidlali siyasula
Amaskura stash la
Asidlali siyakura
Proud Pantula baba
Proud Pantula
Nali Pantula mama
Nali Pantula
Asidlali siyasula lana
Asidlali siyasula
Amaskura stash la
Asidlali siyakura
Kune Pantula dancer Kune Pantula dresser Kune Pantula denka Kune Pantula tease Pantula dreamer ne Pantula foster Pantula feeler ne Pantula hater Beg stars isingcolile Kodwa ikawusi ngemhlophe Inhliziyo emhlophe Ikhanda engcolile Indlebe iphumile inkosi Amehlo agcwele idoji Ikofi ikhala likade ozopheka Ama-lips ungcwayite ikhisi Wena uyivendi uyadrek Dudla sithanda ikhishini Isuthu yile ntonga Noma kushisa lifake istrahe Ibhujwalweni ungcuzo Malibuya ebusuku Fake istrash bani Shoza manje Last down, yahlala i-Alaska Esithi kusemabhudo leya Thola amapawa Clever wasekapa lo Bampiswa i-grasshopper Senyathipa yazwa Labantu basonda Phela thina kukhosa izaga Masiloku sijive
Proud Pantula baba
Proud Pantula
Nali Pantula mama
Nali Pantula
Asidlali siyasula lana
Asidlali siyasula
Amaskura stash la
Asidlali siyakura
Proud Pantula baba
Proud Pantula
Nali Pantula mama
Nali Pantula
Asidlali siyasula la
Asidlali siyasula
Amaskura stash la
Asidlali siyakura
Sho proudly Pantula Sinobunyane singakwazi ukhanda ichankula Last number dala ngiphila ngokubathula Basopa kuzoshuba when you turn your back on me Kushama danyula Leli themba lamahumusha esipanzuleni Lishaya idouble mesmerize ulinsara emakuleni Uma ungaphumi ekasilami Makafasisa Ezama isirefu isijalo ne 35 elingcolile Uzogalaza mpimpi mangabe khona okubonile Amashovara ngempela nasemvoja sibondiwa Ngifuni loya ngizoziringela ngoba ikazi limloyile Eish, phela ukleba busegazini Njenge-stop sign i-DNA yasestradini Labo papa lakhe bangiphendula indlavini Azobaleka amagwala mangifaka isandla ejazini
Proud Pantula baba
Proud Pantula
Nali Pantula mama
Nali Pantula
Asidlali siyasula lana
Asidlali siyasula
Amaskura stash la
Asidlali siyakura
Proud Pantula baba
Proud Pantula
Nali Pantula mama
Nali Pantula
Asidlali siyasula lana
Asidlali siyasula
Amaskura stash la
Asidlali siyakura
Proud Pantula baba
Proud Pantula
Nali Pantula mama
Nali Pantula
Asidlali siyasula lana
Asidlali siyasula
Amaskura stash la
Asidlali siyakura
Proud Pantula baba
Proud Pantula
Nali Pantula mama
Nali Pantula
Asidlali siyasula lana
Asidlali siyasula
Amaskura stash la
Asidlali siyakura